Emabunda,
yebo sibuda.
Lithi iBhayibheli mfethu liyaphela iwayini
emshadweni ekhaya,
emshadweni wasekhaya.
Ngiyakusho.
Kanti liphela iwayini kunoJesu.
Thini ndoda?
Ngiyakhawunta ukuthi izinto mayishabalalo nobani.
Ngeke. Ey. Ngeke.
Ngoba mfethu Mabunda, kungcono izinto ishabalale kodwa unosimakade.
Hey, sibuda.
Enuzwe kahle mfethu, izwe kahle lento. Lithi maliphele iwayini, uMary uyazi ukugosa yekubani.
Hey,
the question is umuntu maye sesimene uya kubani?
Hey, man.
And izuMaria uthi, uMaria uthi Jesu iwayini liphelile.
Ngeke yami. Hey, sibuda.
And iwayini maliphela, uthi kena uthi uJesu mama ungenephi kokwami?
Hey,
ngoba isikhathi sami asikafiki. UMaria akam entertain uJesu. Osikwesinye isikhathi kusenokwenzeka uNkulunkulu akhulume lento ongafuni ukuyizwa.
Hey,
kodwa ngoba uunderstand ukuthi ubaba empilweni yakho. Bese uthi yizo uthini uthi uyayingcekwini uthi nanoma yini ayisho noyenze. Iphutha esilenzayo asenzi lokhu uThixo athi sikwenze. Yenza le nto uThixo athi yenze, uzombona uzokwenzana empilweni yakho. Asambe baba.
Ngenkami number one, asiqale la endabeni yokuthi uJesu usemshadweni
ekhaya.
Ngamanye amagama, the greatest thing that they had was his presence. Ngoba kuright ukuthi kumosheke yena echo. Ngenkami lithi ebhayibhelini ngelinye lamalanga uJesu yashumayela. Kanti makashumayela so abantu bayalapha. Kanti banenhlanhla balamba
ekhona
isika sikhona uzosimultiply. Ngoba inkinga yethu izimo siyazibulala ngoba asikho kuyo. Nika kungcono ukuthi uthi izinto zikushaya zikushaye phambi kwesolution kunokuthi zikushaye ungekho kwisolution.
Hayi
mabona, there's something else that the Bible talks about also. It talks about ibumba nqika,
yeah.
Right in the potter's house. Kuyenzeka ibumba limosheke
kodwa lisesandleni,
kodwa lisesandleni.
Hey,
umntana sika, noma ungashaya izimo ungasuki esandleni, shayeka phakathi esandleni sakhe. Ngoba as long as you are still in his presence,
ikhona
into ezokwenzeka mkani wami.
Hey, yamabunda
ba, yebo sibuli.
UHana mfethu akanamntwana kodwa unendoda ekwazi ucreate abantwana. Ushayeka kahle ngoba ushayeka endaweni
eright.
UShadrack noMeshach noAbednego bangena emlilweni kodwa izulu libabona
ikhona. Kana sekhaya uNkulunkulu angavumi ukungena esimeni uThixo angeke.